Chandok mar pinyo chopo lueny mager e piny ginam anadwar kar pondo mara ebuti polet nyasai. Katada okel na chandruok pod named geno polo ruoth okumo jomo hero konyiso Wasika dwaro hinya kasatan dwaro loya ruoth nolok gima dihinya ubed na chwere. Ka atir